wa bana modimo modimo ke mo ntse petsa bosego re molabaga go sele e go sele ba re la thaba le marumo le melato ya tsena go sele go shetse ngwana wa kgalo go tsetseta ka hore yalo go a tlhokega gore batho le go sele modimo a letse a ba lotile bosego a ba šireleditse go a tlhokega gore batho e re ge ba tsoga ba lebege modimo ba lebege modimo gore modimo o letse a ba šireleditse gare ga diphiri gare ga manaba ka re ba bangwe batho ka re robala go na le ba le gore ga ba robale ba nyaka go phethagatša merero wa bone ya boloi fela modimo ge re na robetse o lalabeile letsogo letsogo la ge le lekgethwa ka lone wa re šireletša wa re babalela modimo bjale ka fa gore o le motho go tlhokega gore o leboge o kotame oe ka matolofase o khunama o rapele o kotame ka matolo o leboge modimo re morena ke a leboga go robetse le nna wa ba tsoga le nna morena ke a leboga morena modimo ke a leboga morena Jesu Kriste ke a leboga morena modimo le badimo ba ka ge lletse le nšireleditše ba bantši ba ratile go ka bona letšatši le tlhaba letšatši fela go padile ke ka fa ba rego ge lethaba le marumo le melato ya tsena ge letšatši le thoma lethaba go esa ke dillo le ditsikitlano tša mene ka metseng e mengwe ba alela ka bala re ba tlhokofaletswe ba bangwe ba founela ke dicolo spetlele ba raba motho la lena gape maabane ka 12 fa bošogo letse moya o e tswanameng jale wena o na le matlhatse modimo letse a go šireleditše jale go botlhokwa gore o rapele ene go o thomile ka thapelo o tlo ba le letšatši le le botse ka re thapelo kgone go bula letšatši le le botse wa ba kgopelela tša mosareng wa letšatši gore modimo a go šireletše modimo a tsamaye le wena gotlhe mo tla ba o tsamaya gona go botlhokwa go leboga kore o le motho ithuta go leboga modimo a nyake tebogo ya tšhalete ga a nyake brand envelope ga a nyake tsotso a nyake bribe ka molomo wa gago ka go nokotama ba re morena ke a leboga o phethile mereko mo mogologologologologologolo ka gone gore ke a leboga o phethile morero o mogolo ka re tebogo ke yone ntho botlhokwa-tlhokwa nna te go leboga fela gore ke a leboga pele a fa tlhogo sa modimo tabe ke o kgole botlhokwa ka re batho ba bantšhi a le leboge modimo ebile a le leboge le badimo ba bolene wena metlhe le metlhe one dula ona ntho e tsebang ko go lela metlhe le metlhe wa lela wa tsa o le motho mo lefaseng nakong tse dingwe nkobe nko tukošišo motho ko o tikošiša motho ko o te tseba re kwa ena mang ka re o sa te tsebe o tlo tseba ke mang o sa tikošiše o tlo košiša ke mang jale dariswa nako ngwe le motho diranto ba bitsago introspection ko o tenyako tenyakolola gore wena botsebotse o kgotsofatša keng gore wena botsebotse o phoofolwa mohutamang ka re nto ngwe le ngwe le mo lefaseng e o nang le yona o adimilwe and-e go na le ba bangwe ba e le goreng yana ntho uwe o nang le yona ba bangwe ga ba na le yona modimo go kwetse botlhoko a go gaogela fela leboga ithute go leboga o le motho le dijo go ija tswalela matlho gore morena ke a leboga ke leboga tsona dijotse ka re go na le ka malapeng a mangwe bona dijo tseo dijago bona ga ba na le tsona and-e ke se le nna batswale santse le serute bana le rute bana ba lena re ge ba ija ba rapele ba leboge dijo ka ra metse me mo dijo tseo a di gona lena lebile le matlhase nna le tsona ne le fetsa a re leboge o kerile mmereko a sanka wa leboga modimo o rekile koloi a sanka wa leboga modimo le badimo ba gago o nyetse a sanka wa leboga kore ana gona mo o lebogang gona jale o le motho thuto go leboga dilo tse di botse di a lebogiwa wa lebaga modimo a re morena ke a leboga go nkgontšhitše o tšea leeto mo ya gae go fitlha gae leboga re morena ke a leboga go letole ka ge nna ke le gore nna ke bile moreri wena wa nketa pele wa ba driver ya leto laka ke gorogile ka gabotse ke a leboga ka re anama a mangwe maeto a na le meleko ka mogare mara modimo o kgona go tšea mo a go ise mo go tshwanetseng gona o šireletšege gare ga meleko gara dikotsi mo ditseleng tse ba tla ba ditheile ba bangwe o kolorana maeto ba a tšere mme ba palele ke go fitlha dikoloi diwe mo tseleng wena o kgonne go fitlha o šireletšegile ga ba na le motho ithuta go leboga ona ka ithuta go leboga mo lefaseng ba leboga morena modimo le Jesu Kriste le badimo ba gago wa ithuta go leboga wa leboga and wa bja modimo pele wa ka bja modimo pele dilo ka moka di tlo ba phašaša di tlo ba motswotso jala ba bantši le beile badimo ba bolena pele and-e ba bangwe ba badimo ba bolena ba bangwe ba badimo ba bolena ga ba na maatla ga bana maatla bangwe ba badimo ba bolena mara modimo go ka mme ya pele wa motshepa wa motshepa modimo wa tshepa morwa modimo wa tshepa morwa motho wa tshepa morena Jesu Kriste wa motshepa ga ba mo rata morena Jesu Kriste o tla go tlhokomela o tla go tlhokomela le modimo o tla go tlhokomela tadiswa le ga o leboga dimpho o leboga mathatse o leboga tso tsotlhe tse modimo a go file go tsone thoma pele o leboge modimo o leboge morena Jesu Kriste go tle badimo ba gago ka re badimo ba fete modimo ka matla badimo ba fete modimo ka matla fela re batho le banyatse le batlhompheng ande nto golo nako kgolonyane le beye modimo pele le tise modimo pele mabakeng ka moka bophelo le tise modimo pele le tla bona tse tsotlhe di tla kgonega ka matla modimo ka bane modimo a tlhole ke selo modimo ke magona tsotlhe ke alo oo modimo a palele ke selo e no ba rena fela ka re palela ko go berekišana le modimo ka go tlhoka tebogo batho bantši ba tlhoka tebogo batho bantši ba tlhoka tebogo ebile aba le ge modimo a ba thušitše ba re a ne bentše ke tlo no thušega o ne re na ebentše ke tlo o thušega a thuša ke batho a re a nape thušwa go be ke sa itlhoke a ko go ncenke ke motho ke pofolo ba re ke motho pofolo ba re ke motho ka ba le ka gara mathata tse o ithapeletša a le ka gara mathata tse o ithapeletša mara a hwetša a thoma a hwetša thušo o nyala didiba o nyala didiba o thoma o nyaka ganong o thoma o se tlhomphe o thoma o nyenyefatša ba bantši le ba tsentšhitše ka meberekong ma motlha ba le tsogetše maatla le tsentšhitše batho meberekong state of a leboge o recruit-a batho ka gare ga mmereko go bile tša manaba ebile o nyaka le go okobiša o dula go pimpa mo dintuneng tša go le mo dibosong bakeng sa re a leboge ena a leboge lwa le wena danko